Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe kuri mikoro muri kumwe na Diane Nininahazwe. Mu Burundi, abarimyi n'abadandaza b'icamwa ca mandarine mu Rumonge basaba ko urubibi hagati y'Urundi n'u Rwanda rwugururwa.
Imvura yaguye mu bihe bitari byo kandi kigwa yisesa cyane. Ni ukuvuga rero mwimbu ibintu ugenda neza
kubera twumva ko imbibe zugawe. Aha turashira ngacyo kirigwa ku ibarabara no kutubaza ntibatubaze, kandi imiduga turayibona irengana. Mugabo kugira turonke abakiriya nk'umwaka uheze, nta bakiriya twe twigara turonka.
Aba ni bamwe mu barimyi b'icamwa ca mandarine mu gihugu c'u Burundi mu Rwanda. Sentare y'ibanze ya Nyarugenge Kigali yarayihurijemo ca munara yakoze ku mutungo w'umuryango wa Asina Pore Kwigara muri Irani. Abanyagihugu babandanya kugandarira president wabo Ibrahim Raisi aherutse guhitanwa n'isanganya ya kajugujugu. Hidonido ni mukanyi sasi. Ikariko amakuru yacu tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Fidel Niyongabo.
Urakoze Diane. Amakuru yo ijya no hino ku isi twabateguriye tuyahere mu gihugu cha Iran. Aha abanyagihugu muri Iran ibihumbi n'ibihumbi batanguye ejo ku munsi wa kabiri kiringo c'iminsi 5 y'icunamo. Bari bakikuje isandugu irimo ikiziga ca nyakwigendera president wa Iran Ibrahim Raisi. Imodoka yari kigenda buhoro buhoro mu gisagara ca Tabriz kiri mu buraruko bushiye burengero bwa Iran yari itwaye ibiziga vya nyakwigendera president wa Iran Ibrahim Raisi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire Hossein Amin Abdollahian, uramatari w'intara ya Azerbaijan y'ubuseruko n'umuyobozi akomeye w'idini umusirikare arimo bajejwe gukingira inzego z'igihugu. Harimwo n'abadereva batatu b'indege ya kajugujugu barimwo yagize isanganya ku munsi w'Imana urangiye. Tabriz ni gisagara gikomeye kiri hafi yahabereye isanganya y'indege ya kajugujugu. Umuyobozi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei afise ijambo rya nyuma mu gihugu. Yaragenye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu by'agateganyo nk'uko amategeko abitegekanya. Yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze. Amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku itariki 28 y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Leta ya Iran ku munsi wa mbere yaratangaje ko hazoba itoza kucatumye impanuka yo ku munsi w'Imana iba. Gushika ubu nta mpamvu y'iryo sanganya leta iratanga. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuze ku mugabane wa Afrika aho sentare muri Mali yafashe ingingo yo gupfunga umwigisha wo muri kaminuza azwi cyane yamuciriye umunyororo w'imyaka 2 kubera ibyaha byamwagiye byo kunegura leta y'ico gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Mu kiganiro yatanze kuri video yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi, Ibrahim Marhouf Sako, umushikiriza manza wa Etienne Fakaba Sisoko, yavuze ko uwo aburanira agiye kunguruza urwo rubanza. Sisoko ni umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha muri kaminuza ya Bamako. Ni umwe mu bantu leta itihanganiye muri iyi minsi ya vuba kubera ukunegura abasirikare bafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2020. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika AP rivuga ko Sisoko yagirizwa icaha cyo gusuzugura leta hamwe no gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu bantu mu gitabo ciwe casohotse mu mwaka wa 2023 yise Iremenkanya, Gukokeza no Kuburabuza Abantu, uburyo leta yatanze amakuru mu bihe by'ihinduka ry'intwaro muri Mali. Ikigo casohoye ico gitabo kivuga ko leta ya gisirikare iriko iraca mu bihe bitoroshe vyerekana ko iriko irananigwa. Mu rubanza rwabaye ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu, Sisoko yaburanye avuga ko igitabo ciwe gishingiye ku kuri kandi cisunze ibikorwa by'abahinga mvamakungu.
Urakoze Oriane kuri iyo nkuru. Tuve muri Mali dukubitire mu gihugu ca Autriche aho chancelier waho Karl Nehammer ejo kwa kabiri yahayagije ubwongereza kuba bwabaye igihugu ca mbere cafashe ingingo yo kurunga ikabimukira barondera ubuhungiro ku mugabane w'Uburaya mu bihugu biri hanze y'uwo mugabane kugira basaba ubuhungiro bari muri ivyo bihugu. Chancelier wa Autriche Karl Nehammer yatanze akarorero k'itegeko ry'ubwongereza ryatunganijwe kugira rirekurira ubwongereza kurungika abimukira mu Rwanda hari mu gihe ariko yakira umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Rishi Sunak ku mugwa mukuru wa Autriche Vienne umugambwe wa chancelier Nehammer wamye urondera gufatira ingingo zikomeye abimukira yamara uhanganye bikomeye n'umugambwe Freedom Party uterekwa na gata abimukira mu matora vyitezwe ko azoba mu mpera z'uyu mwaka chancelier wa Autriche Karl Nehammer yatangaje ko Autriche n'ubwongereza bwavuye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya mu mwaka w'2020 ari bihugu bikorana ku kugene bivyifatamwo ku bijanye n'ikibazo c'abasaba ubuhungiro mu kubarungika mu bindi bihugu. Mu kiganiro Nehammer na Sunak bahereye hamwe bamenyesha makuru, Nehammer yavuze ko ubwongereza bwagiye imbere y'ibindi bihugu ku bijanye n'ico kibazo, yavuze ko bizogirira akamaro ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya. Amakuru yo hirya no hino tuyarangirize ku yerekeye igihugu ca Nigeria. Igisirikare cyaho cyatangaje ko cyabohoje abantu amajana n'amajana bari bagizwe imbohe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu kiringo cy'amezi menshi canke imyaka. Idonido kuri no nkuru na Oriane Tangishaka.
Icyo gisirikare kivuga ko abo bantu bari bafatiwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko abo bantu babohojwe ku mugoroba w'umunsi w'Imana mu gace k'ishamba rya Sambisa kandi ko bashikirijwe inzego z'igihugu. Bamwe mu bakobwa bafise abana bato bakekwa kuba babavyaye ku bagabo babarongoye ku nguvu nk'uko bisanzwe bikogwa ku bakobwa bagizwe imbohe n'abagwanyi. Umugwi wa Boko Haram watanguye ibitero vyawo mu mwaka wa 2009 mu mugambi wo gushinga leta ishingiye ku mabwirizwa y'idini rya Islam. Onivuga ko igitigiri cy'abantu bashika ku 35,000 bamaze kwicwa, abandi imiliyoni 2 n'igice bamaze guteshwa ingo zabo kubera ubwicanyi bukogwa n'uyo mugwi.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri no makuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda sentare y'ibanze ya Nyarugenge i Kigali yaburijemo camunara yakoze ku mutungo w'umuryango wa Asinapol Rwigara Eric Bagirubusa yari muri sentare yaciriwe mu rubanza.
Nikemeza umucamanza yafashe nta muburanyi n'umwe uri mu cyumba cy'urukiko. Uyu mucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yavuze ko imihango y'ifatira ry'umutungo itubahirijwe nk'uko amategeko abiteganya. Yavuze ko yari inenge muri camunara yakozwe n'umuhesha w'inkiko Habimana. Ku ngingo yo kumenyesha igenagaciro ry'umutungo, urukiko rwavuze ko umuhesha w'inkiko yabikoze mu buryo bwubahirije amategeko. Yavuze ko kuba yarajyanye mu rugo kwa Rwigara inyandiko zikubiyeho iryo genagaciro nta makosa yakoze. Indi nenge umucamanza agaragaza muri cyamunara yakozwe n'umuhesha w'inkiko ku mutungo wo kwa Rwigara ishingiye ku kutubahiriza igihe cyagenwe n'amategeko. Yavuze ko ubusanzwe haba hagomba kubahirizwa iminsi 5 ya cyamunara. Ashingiye ku ntenge abona mu migendekere y'iyo cyamunara, umucamanza yanzuye ko iteshwa agaciro. Kundi shyize akababaro abunganira Derine Mukange Manyirwigada bari basabye zingana na miliyoni 20 z'amafaranga na miliyoni 5 z'igihembo cy'abanyamategeko. Umucamanza yaciye umuhesha w'inkiko 900,000. Yasobanuye ko akubiyemo 400,000 by'indishyi kuri Adeline Rwigara ndetse n'amafaranga 500,000 y'abanyamategeko bamwunganira. Uyu mucamanza yasobanuye ko umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana yateje igihombo aho kwa Rwigara bityo ko ari ugomba kukirengera nk'uko amategeko abiteganya. Icyakora yavuze ko cyamunara ishobora kongera gutangira. Abunganira Adeline Mukange Manyirwigara umugore wa nyakwigendera yasize aribo Gatera Gashabana na Pierre Ruberwa baburana bavuga ko mu makosa Habimana yako ze yazanyemo banki y'ubucuruzi ya Equity Bank irangiza urubanza itabaye mu muburanyi. Umunyamategeko Emmanuel Abijuru wunganira umuhesha w'inkiko Habimana avuga ko banki y'ubucuruzi yakoje banki yihuje na Equity Bank bihinduka Equity Bank Rwanda bityo ko yegukanye inshingano zose zirimo n'umwenda bo kwa Rwigara bahoze babiriyemo koje banki. Iyi cyamunari teshejwe agaciro yakozwe ku nyubako kwa Rwigara iherereye ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakire inyarugenge mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Nkuko byatangajwe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana, iyo nyubako bigaragara ku itariki yakuzuye yagurishijwe miliyari imwe na miliyoni zisaga 116 z'amafaranga. Hishyurwa gumwenda ungana na miliyoni zisaga 349 koje banki ivuga ko abo kwa Rwigara bayibereyemo kuva mu 2014 n'umwenda bakomeza guhakana bivuye inyuma. Umuhesha w'inkiko asobanura ko yaguzwe n'uruganda rw'imyenda rwitwa Sunbelt Textile Rwanda Limited. Abunganira Derine Rwigara bakavuga ko bitumvikana uburyo hapiganye umuntu umwe mu gihe cyamunari piganirwa n'abantu batandukanye. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri telefone yengendanwa, umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana yadusobanuriye ko
ahubwo ubu ngubu gutegura ubujurire byatangiye.
Ubu tuvugana
cyane rwose. Urumva iyo umucamanza yibeshye,
yego,
abarateganye izindi nkiko zisumbuye zo kumukosora kandi aho yibeshye ku rwego ruhanitse.
Muzatanga ubujurire ryari?
Kandi nkubwira ko ubu ngubu abavoka byiteye batangiye kubitegura kugira ngo usobanukirwe uko umucamanza yibeshye. Umucamanza aravuga ngo ntihabayeho ifatira, ntabwo bafatira umutungo usanzwe ari ingwate ya banki. Buriya ashobora kuba ataranasomye n'urubanza rwarangizwaga narwo rwari rwabisobanuye ko iyo mitungo iguma mu maboko ya banki yatsinze. Ujya gufatira ikintu udafite, ntabwo banki yari kujya kukuntuma kujya gufatira ikintu ifite. Ntabwo bishoboka, ariko ibyo nta mpungenge duteye kubera ko niyo mpamvu habaho inkiko zisumbuye ngo zikosore amakosa yakozwe n'abacamanza bahasi.
Abunganira Derine Rwigara nabo babwiye ijwi rya Amerika ko bishimiye icyemezo cy'urukiko, bavuga ko ibyo umucamanza yakoze bishingiye ku mategeko. Ibyo kwa Rwigara byatangiye gufata indi ntera kuva mu ntangiriro z'umwaka w'2015 akimara gutabaruka. Ubutegetsi buvuga ko yapfuye azize urwo impanuka zo mu muhanda, ariko bo mu muryango we bashinja Leta y'u Rwanda ko yamwivuganye igamije kumutwarira imitungo. Icyari uru ruganda rwe rw'itabi PTC n'ibirugize byose kuva mu 2018 byatejwe muri cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kikavuga ko hari imisoro ibarirwa muri miliyari 6 z'amafaranga banyereje. Kwa Rwigara bakavuga ko ubutegetsi bwayibageretseho bugambiriye kubacucura utwabo. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, ingaruka mbi ku magara no ku miryango y'abihereza inzoga zikaze zitanguye kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'igihugu. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakozi bayo mu Burundi, mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Bamwe mu badandaza ibinyobwa bya Burarudi mu Burundi barugaye ubunywero kukubura ibyo binyobwa bimaze amezi arenga abiri bitaboneka. Iruhande y'abo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe, bagasigura ko aho bakubise ijisho ikinyobwa cya Burarudi bakigura umurengera.
Je nka cyo nihereza akanyobwa Amstel, mugabo Amstel kugira ngo yironke n'akabare wo ushobora kuja mu kakironke cyo nyobwa amuseru wigeze ku 5544 hamwe hamwe. Urumva ko buraseri nta uzi ikibazo byaba byarahuye nacyo kugira ngo abanyagihugu tubure ibyo binyobwa.
Ugeze ku migwa mikuru y'intara z'u Burundi zitandukanye, ubona ubunywero bwinshi bwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Burarudi. Abadandaza b'ibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma abakora bahomba.
Nagahombo kanini kuko turashobora gukora n'ushobora kurongera n'ushobora guhemba abakozi haba n'amarwayi ugasanga ikibazo. Igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akabroshete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa, kandi ikinyobwa icyo cyose yipfuza apana icyabonye icyo aricyo cyose.
Iki gihe rero kubera izinzu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimbye, makori ya ubeyero kumuriha turi ha ubeyero tukariha na meri mwene impango bene z'impango zisanzwe zinazimbye z'impango zo mu irohero tuguma turiko turariha ku itariki. Urumva rero n'ikibazo cyasanga umuntu ariko akorera mu buhombe gusa.
Ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi kukubura ibinyobwa bya Burarudi bari bamenyereye. Abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka Sapo Wine n'izindi biri mu macupa atameneka. Ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biri kubigira ingaruka mbi ku babyihereza.
Ingaruka mbi ihari ni uko abantu usanga atacu bimari itondo ugasanga baragoyagoye, kandi ibyo biyobwa babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuka hanyuma ugasanga no gutaha niho gitaha barambarara mu nzira rero na gahombe kukinywa no kugihugu no kumujyango wiwe
izo pangara dusaba nyuko bavuze kura kukubera zica abantu kubyishye twica no kuri imana kuba
no mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi abahora bihereza primus ndende canke ngufi amosten ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na brarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cane
bisanzwe ico baca bihereza umva ko ari zanduka nyene birirwa baracisha ku marezo sosiyo mu Burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavuka kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza
no mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko binyobwa abantu bijukiye byitwa sapo wine kike n'izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa
erega nubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanwa kavanze n'urwagwa ariko kuburyo umutima ucutangura gutera nabi urumva nabyo ne sivyiza ukanyoye konyene ko nivyo arabangamiga kubera ibyo bintu tutamenyere utazi n'inyene izo zoga zambigwa urumva nazo ne ziratutera ibibazo
abaminuje mu bijanye n'inyifato ho baremeza ko ibyo binyobwa bikaze abantu bihereza kukubura ibiyeri bya brarudi bifise ingaruka mbi haba ku magara y'ababyihereza no ku miryango yabo Pierre Claver Ndejimana asanzwe akurikiranira hafi abagendana ubumuga bwo mu mutwe atera kama bihereza ibyo binyobwa muri kino gihe kuhagabira
abarengo bateza kumenya yuko iyo ibintu bihindutse bateza kujyana n'ihinduka ryayo bakumva yuko ibyo bintu byose biza batamenyereye atari kubyitako kuko byitaye ko bigifite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo no ku buzima bw'imiryango yabo ni ukuvuga ngo nk'izo nzoga barazinywa bamaze kuzinywa ntibashobora kumenya ngo mbega ndataha mbega abantu bafunguye mbega umugore yaretse ateka ndumva n'ingorane nyinshi nshobora gutuma n'imiryango izamuka
baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na brarudi baba bahora bihereza ibyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hinguriro ryotorera umuti ngorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako
Buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nkuko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika bivanye nuko tuboba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa
dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tukora ko amaproduit yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese wahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ko ku mvene ashore kubandanya nkuko byahora
uburongozi bwa Brarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shyirahamwe kwa kukamu k'abanywanyi gatahuritse ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari ikibazo cy'igihugu kijanye n'ikinajya amafaranga y'agaciro mva makungu ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi mu gihugu hagati bukaba kandi butegwa nuko nabike iryo hinguriro risohoye bica bishogwa mu bihugu bibanyi ari byo Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo hamwe na Tanzania
tukiri mu Burundi kandi abarimi n'abadandaza bicamwa ca mandarine mu ntara ya Rumonge basaba bakuru bibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda vyugurugwa muri no misi ivyo vyamwa vyeze ntibigugwa kuko ningenzi zicamwe ibarabara rya Rumonge Bujumbura zitakigwiriye kuko rimeze nabi cyane inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika mu Burundi mu isomegwa na Desire Hatungimana
icamwa ca mandarine kirimo cyane cyane mu ntara ya Rumonge kuva ku magara gushika mu kizuka kandi usanga barimyi benshi bagwiriye ku nkengera zibarabara rivi Bujumbura rija mu Rumonge mu kwezi kwa kane no kwa gatanu ivyo vyamwa biba bihiye ku bwinshi bimwe biri ku biti ibindi vyamuwe biriko bigurishwa mu tudobo mu tubase canke ku mitigiri mu gihe ciyera ca mandarine akadobo kamaritiro 15 katarenze 5000 iyo ziteze akadobo kagurishwa 50,000 abarimyi zo mandarine benshi barahuza kubiti baridoga ko akabeyi kari hasi nubwo zitagwiriye kuko zitamye cyane uwo mwaka
ntama midufise mu murimi wacu wa mise y'umandarena twateye ntama midufise nuko naho zoyama isoko cyagenda neza tugume n'abadukotera batukotera amahera inza ntikize ariko sa yuko mbere byihuza ku murongo bikaza nk'iko munzane
uko abarimyi baranguje imirima yabo barira n'ababaranguriye bakazishora kwibarabara rya Nyanzarake Rumonge niko nabonye ne barira uyu mukenyezi ati umwimbo wagize kuba muke none turabuze n'abatugurira
Uyu mwaka umwimbu w'ibyamu wagenze nabi kubera ibintu bizanye n'imvura. Imvura yaguye mu bihe bitari byo, kandi kigwa yisesa cyane. Ni ukuvuga rero umwimbu ibintu ugenda neza. Kandi n'utwaroye ko natwo kwabuze n'abakiriye batugurira. Kwabuze abakiriye kweri, kare nkuba bamaze gutembera mu mihana baza kurondera. Ariko twabuze abakiriye turindiri yuko.
Abadandaza rero ibyo byamwa aho kwibarabara bati nkubire kuri leta yugaye urubibe n'u Rwanda.
Ubihe byahera bahora barekura imbibe, ibi byamwa byashu bigasohoka. Uko byasohoka bije hanze niko natwe twaronka ibeyi. Uko byaba bingana kose byaradushorera. Mugabo uyu munsi kubera twumva ko imbibe zugawe, turashira ngatu kirigwa kwibarabara no kutubaza ntibatubaze, kandi imiduga turayibona irengana. Mugabo kugira turonka bakira nk'umwaka uheze, nta bakira twe twigara turonka.
Bongera bagata umwikomo kandi ku mabarabara mabi yatumye imiduga nka 80% yaca muri iryo barabara ivuye Makamba iji Bujumbura ihitamo gufata ijya Makamba Matana Bujumbura. Ubukene bw'ibitoro nabwo bukaba bwarasongereye isibe kubera ukuzimba kw'ingendo. Abahora bariha 5,000 ubu bariha 10,000. Benshi bahitamo guheba izo ngendo bigatuma mandarine zibura bazigura. Ingenzi nazo zigenda n'imiduga yabo baragabanutse ku kubura ibitoro. Ubwo kutagurisha umwimbu wa mandarine rero biragira ingaruka ku buzima bw'imiryango yarimye canke izicuruza. Uyu mukenyezi acuruza mandarine kibabara rya Nyanzarake Bujumbura twamusanze mu ikona kwibarabara.
Turahangayitse kuko kese umuntu yaziga uburaro bw'abana ngaha mu ibarabara, kuko urose abakiriye wamenya yuko n'abana uwo munsi barara bariye. None ubu uyu uricara ngaha ugakuraho bitwara muhira, abana bagaza batangura kukuririra ko kuko batarose ico barya. Arumva n'ibintu bigoye nyene, mama mukwiye kudufasa.
Bamwe muri aba badandaza bati inyabuna leta niyugurura imbibe turonke abagura ivyamwa byacu ntibituborere. Ko uyu musore newe ari mubabeshejweho no gucuruza mandarine mu kagongo ka Rumonge.
Twe dusaba badusabire barikugururire mupaka kugira abanyarwanda nibo banyaruka gushika ino bakazigura neza tukaronka amafaranga batwugururira umupaka w'abanyarwanda.
Abandi bakenyezi bakorana nabo basabira abunguruza abantu ibitoro by'amamodoka yabo vyotuma ingenzi ziba nyinshi gutyo bakaronka ababashorera. Musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minani asaba rimye bamandarine kuja mu makoperative.
Abenegihugu twasakoboje hamwe mashira hamwe kugira ngo tubafashe korondera isoko hamugihugu hagati cyangwa hanze y'igihugu. Kuko nimba hari imbibe zugaye, hari izindi zuguruye, kandi aho hose byamwe barabikunda barabigura. Turabahumuriza nibaje mashira hamwe uko twatabibahimirije, hamwe mwimbu tubafashe kurondera isoko mu gihugu hagati cyangwa hanze y'igihugu.
Bashize umwimbu uwabo hamwe vyokoro hako babaronderera isoko y'ibyo vyamwa mu gihugu hagati cyanke mu bindi bihugu imbibe zuguruye. Bashobora kandi kwiga muri iyo koperative umugambi wo kubihungura no kubibika umwanya muremure. Gutyo niho batubidandaza bahomba kugutinya ko bibaborera ko.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro Amerikana na mwenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Kwa gatano tariki ya 17 y'uku kwezi kwa gatano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijeje isabukuru y'imyaka 70 ishize urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ruciye iteka rivuga ko ivangura amoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga. Benshi bakekaga ko izi nzuzi zizaba impamo, nyamara siko byagenze, amashuri ntarabigeraho. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abirabura n'abazungu bamwe bafite amashuri atandukanye, bamwe biga ukwabo abandi ukwabo. Akenshi amashuri y'abazungu niyo abafite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha ay'abirabura. Nk'uko amashuri yose y'igihugu nyamara yigisha iteka ry'urukiko rw'ikirenga ryari rigamije kwimakaza uburinganire, si ukuvanga rero amoko gusa ku ntebe z'ishuri. Nyamara rero nyuma y'iriteka, abategetsi ba za leta no mu nzego z'ibanze bishyiriho politiki izwi mu Cyongereza ku izina rya massive resistance, ni ukuvuga politiki yo kurwanya bivuye inyuma ibyo guca ivanguramoko mu mashuri. Bityo bahisemo gufunga amashuri menshi ya leta aho kugira ngo yakire abirabura. Bashishikariza ababyeyi b'abazungu gushinga amashuri yigenga kandi bashyiraho n'amategeko yo kuyatera inkunga itubutse mu rwego rw'imari. Iteka ry'urukiko rw'ikirenga ryaturutse ku rubanza rwitwa Brown v. Board of Education twigeze kuganiraho mu mwaka ushize. Twibukiranyije muri make iby'urwo rubanza, uwitwa Oliver Brown yari umuturage w'umwirabura wo mu mujyi wa Topeka muri leta ya Kansas iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari pastor mu itorero ry'abamethodiste. Mu 1951 yagiye mu rukiko arega inama y'ubutegetsi bw'amashuri abanza y'umujyi we ko amashuri yose y'abazungu yanze kwakira umwana we Linda Brown. Mu kirego cye yavugaga ko iki cyemezo cyari kinyuranyije n'itegeko nshinga. Urubanza rwarakururanye ruza kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu mu 1952. Uru rubanza rwasanzeyo izindi enye zisa narwo, maze urukiko ruzikomatanyiriza hamwe ruzigira urubanza rumwe rukumbi ruruha n'izina rimwe, Brown v. Board of Education, ni ukuvuga Brown uburana n'inama y'ubutegetsi y'amashuri. Ku itariki ya 17 y'ukwa gatanu 1954 nibwo urukiko rw'ikirenga rwafashe umwanzuro. Abacamanza barugize bose uko ari 9, kandi icyo gihe bose bari abazungu gusa, bemeje ko abareze bafite ukuri, rero ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga. Ibyemezo bya za leta n'inzego z'ibanze mu butegetsi byakurikiyeho nabyo byagiye mu nkiko. Guverinoma yo ku rwego rw'igihugu nayo yakomeje kubyitaho. Muribuka nk'ukuntu President Dwight David Eisenhower yohereje ingabo z'igihugu mu ishuri ryisumbuye ryitwa Central High School ryo mu mujyi wa Little Rock, umurwa mukuru wa leta ya Arkansas mu majyepfo y'igihugu mu 1957, kugira ngo zifashe abana 9 babirabura ba mbere na mbere kwemererwamo, bamenyekanye ku izina rya Little Rock 9. Naho mu 1976, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwaciye irindi teka rivuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu anyuranyije n'amategeko. Ibyo byose kugeza ubu ntibyakuyeho ivanguramoko mu mashuri riracyariho. Ijwi ry'Amerika. Nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amashuri 40% n'ay'abana bitwa abirindi bara bonyine gusa, ni ukuvuga abirabura cyangwa abakomoka muri Amerika y'Epfo bita Latino. AP isobanura ko bijyana n'amikoro y'ababyeyi. Amashuri usangamo aba bana bibara barenga 90% baturuka mu bice by'igihugu bikennye kurusha ibindi. Mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga, Perezida Joe Biden yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye intambwe, ariko ko hakiri byinshi bitaragerwaho, ndetse ko hariho n'abantu bakirwanya politiki yo guca ivanguramoko mu mashuri. Yatangaje ariko nanone ingamba afitiye uburezi.
My Department of Education is investing $300 million, including another $20 million announced today to support diversity in our schools. We're also funding efforts to increase diversity in teaching professions. So, because as the president said, black students.
Minisiteri y'uburezi irimo irashora amadolari miliyoni 300 mu bikorwa byo gutsura ubudasa bw'amoko mu mashuri yacu. Iyongeraho andi miliyoni 450 yo gutsura ubudasa mu barimu mu gihugu cyacu. Kandi ni intangiriro. Aya mafaranga azakoreshwa mu gutegura abarimu bo mu bihe biri imbere mu mashuri makuru na kaminuza z'abirabura, abasanga ubutaka n'abandi bo mu moko y'abanyakamwe. Ahubwo rero tugomba no kuzamura imishahara y'abarimu. Simbivuze ariko kubera ko umugore wanjye ari umwarimu, bivuze kuko bindi ku mutima.
Not because I'm married to one, but we need to give teachers a raise. I mean it.
Perezida Biden yatangaje ko kuri iyi sabukuru yaganiriye n'abakiriho ba Little Rock 9, kandi ashimba Perezida Eisenhower wabakubise ingabo mu bitugu. Yari yaraye yakiriye kandi mu biro bye Oval Office imiryango y'abatanze ikirego cyavuyemo iteka ry'urukiko rw'ikirenga mu 1954. Ati hari igihe bangirwaga kujya mu mashuri amwe n'amwe, none imyaka 70 nyuma yaho bari mu cyumba cya mbere gikomeye kurusha ibindi byose, Oval Office, ibiro byabo iwabo. Shuti zacu ikigana Amerika na cyo umunsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Ijo rya Amerika ni ngo haduce dusozera makuru yacu ya kino gitondo mwakoze kudutega biri Diane ni nahazi no mwari kumwe kuri micro Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma tubikebanuye tuyifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mubanye.